It's Torvald and Dean.
Da 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 da
da da da da.
Trumped in our eyes.
Oh, that's so cool. Are you going to have a go?